no youth leader.
Tefwambo waka e bende achungo weche. Raila Kanya ni kaka Megos wacho ni gin giwacho ni gidwaro dialogue mar the people of Kenya. Ok dialogue with the Ruto. To kijana yatima ka to wacho ka ni gin kaka ODM.
Yes.
Gisewuok ni gidhi negotiate gi Ruto. Magi weche ariyo muwuok e party achiel.
Yes.
To ma e
kendo yot achiel.
Anawacho party.
Oh, pole. Most kum kidwach kumi.
To ma e gimorengo wacho. Ni vijana gi kapo ni okutang ni udonje gir Ruto ni to bro hinyo.
Poisonous chalice.
Bro,